Hata wakifunga tupige sherehe. Hata wakifunga tupige sherehe. Hata wakifunga tupige sherehe. Hata wakifunga tupige sherehe. Tupige sherehe. Tupige sherehe. Tupige sherehe. Tupige sherehe.